Igice kinini cy'ibarabara y'igihugu ni 70 kigizwe n'ibinogo gusa. Abanyagihugu barikoresha bavuga ko iryo barabara ryononekaye birenze urugero, bagatangazwa no kubona hari uduce tumwe tumwe twe twatanguye gusanurwa kuva muri zero uyu mwaka, ariko uyu munsi bikaba byarahagaze.
Ni ibinogo cyane, ni ibinogo byinshi. RNSF kuva Buhonga gushika aho bita ku Mubarazi, barabara ryarononekaye ryose. Niba kuva ku Mubarazi kuza gushika mu Rutobo, barabara rimeze neza, risubira kononekara urenganye mu Rutobo. Ushikabinjiye mu Rutana nuko ryononekaye rese. Ahubwo ikitangaje bagiye barashyiraho utuntu ngo n'udushanshe ngo bagire barikore guhera kuri Baseketsa. Izo shanshe zaragumye aho, barakoze nk'akantu gatoya nk'ikirometero kimwe, baca barabatwara bariko barabikora cyenda. Hariho agashanshe bari bashyizeho, ibyo sinabyo bagiye ku nyamakende barashyizeho agashanshe, ibyo byose ntibari bakibikoresha. Nyine baciye bagenda, aho ni kuva mu kwezi kwa mbere.
Ingaruka rero kubarikoresha ngo n'umurengera. Uno munyagihugu yaganiriye na RP yamenyesha ko uburuhombo bagira ari rwinshi kubera bamara umwanya munini batarashika iyo baje.
Ego cyane, urugendo ntirusubira kugenda neza. Urabona mu isanzwe iyo ibarabara rikoze neza nko kuva Bujumbura Sosumu, imodoka igihe zinyaruka nk'amavuwatiri cyangwa dureka bine zagenda n'imiburiburi amasaha abiri n'inusu. Ariko ubu unye nk'ubu yitwa kunyaruka igira amasaha atatu hafi n'iminota 20. Iyo ni imodoka inyaruka cyane. Ubu rero tugiye nko muri za kwasiteri ziduga za Makamba, igira amasaha ashika hafi ane mu nzira. Urumva ko amasaha ane uri mu nzira ni menshi. Inyarutse igira atatu n'inusu, kweri hari ibinogo byinshi cyane. Ni icyo kibazo rero kuko bituma ibikorwa bikererwa.
Bamwe mu bakoresha iryo barabara bavuga ko n'ibikoresho byari byategekanijwe ngo bikoreshwe mu gusanura iryo barabara ry'igihugu ni 70 byavuye byononekara aho byari byashyizwe. Ashizwe n'uburuganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abo mu gisata gishinzwe kubaka amabarabara mu gihugu kugira bagire ico bashikirije.